jameni. Sasa Ruto
today is a wonderful day in Migori County. Yeah. And we are telling Ruto, please Ruto, come out of state house immediately.
Demokrasia mba unakata, lazima sasa ikuje. Lazima sasa ikuje. Na tutaki tukutoa hapo na aibu.